Hey viewers, wanna watch some content you'll forget about in a week, only for it to be replaced quickly by cheap knockoff versions that gain a lot more traction? Then buy our new—
Wait a minute! Aren't we supposed to be in Teapot? This is a BFB parody for Snowflake's sake! We gotta keep things consistent!
Snowball, didn't you know?
What is it?
This is all set up for over there.
Da 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 da